Sawubona mngani wami lapho ekhaya. Sisinyi isiqephu sethu lesi futhi sokufunda namhlanje ke mngani. Okanye ngithi kulesi siqephu mngani sizofunda ukuthi njengoba sasikhulumile last time ngoku times mngani. Sizofunda njengamanje mngani ukuthi mengabe si times inamba enkulu njenga no 20 times 5. Senze njani mngani ukuze kuzobalula phinde futhi kusheshe. So mngani into zenza mo times isibalo njengalesi ubhala u 20 wakho kanjena mngani bese ngenzansi kwa 20 wakho mngani ufuna ukuthatha le number lela uzoyibhala la uzoqala ngenamba esekugcineni mngani njengoba noma senza u minus no plus so uzofuna ukubhala u 5 wakho lana mngani ebese lana mngani uzobhala times wakho eceleni ebese ke ufaka line bakho ba equal to mngani wami emva lokho mngani ngadwebu line lo mawufdinga ukuze uqondise kahle ubone ukuthi lokhu kungapha lokhu kunye kungala ebese mngani ufuna ukuthi uthi 5 times 0 oh mngani leyo futhi enye into engazange ngisho last time ukuthi noma yipi number mengabe uyi times a noma yipi number mengabe uyi times a ngo 0 izokwenza u 0 bangani yabona leyo nto mngani ngani lipi number liyahlupa ngempela noma yipi number mengabe uyi times a ngo 0 izoba u 0 mngani ngani ngoba sesiyazi ke lokho mengabe u 5 wethu lo sim times a no 0 uthathe lo 5 lo u times na number la uma u times a ngo 0 kusala u 0 mngani i answer kuba u 0 emva lokho mngani bese uphinde futhi uthathe u 5 lo u times a no 2 mathi u times a kuba u 10 o 5 ababili baba u 10 mngani ngenza uthi udwebe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bese uyabala ukuthi labo dwiba u 10 lapho usufuna ukubhala lo 1 la bese ufaka u 0 la ukuze ubhale u 10 utfika kanjalo kuyanzeka ukuthi anti yakho ngani u 100 sorry mngani mhlampe kwesinye isikhathi mngani sithi usunezinye ke iyinamba lana nakhona futhi mngani uzolandela i-system efanayo so asithi mhlawumbe manje usuno 72 sim times amngani sim times ano ngo 3 sim times ano 3 mngani kana wapena mase yahlupha manje same times ah 72 same times ngo 3 mngani bese sitweba odwi bethu mngani so into yenzayo lana mngani ufika uthathe 3 times no 2 u 3 same times no 2 na sike sabala before sathola ukuthi mngani kule video yethu le engaphambi kwale sathola ukuthi u 6 emva lokho mngani u 3 na umthatha times no 7 u 3 times no 7 kufana nokuthi sibhale u 7 abathathu mngani 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 bese ubabhalile bese ufuna ukubala ukuthi mangaki labo dwisi bebonke ndawonye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bese uzobhala u 1 la, ubhale u 2 la. U 20, 1, kanye no 6 ekugcineni. So the answer ephelele u 216. Mngani. Okay. Kwesinye isikhathi mngani uzoba ney'namba ey'ncane njengano 3, 3, same times a ngo 3. U 33 same times ngo 3 u 3 same times ngo 3 na kuba u 9 mngane no 3 futhi nawo same times ngo 3 kuba u 9 yabona la ukuthi answer kuba i-answer ene number embili u99 mengabe kuyi number e 33 na mhlawumbe sithi times u0 ngani njoba sengitshelile ukuthi noma iyiphi number uma uyithamsa ngo0 kuba u0 u0 times 3 kuba u0 u0 times 3 futhi nangala kuba u0 low 0 nalo 0 low balingana no 0 owodwa futhi mngani kanjalo kusuke sewi answer yakho ke leyo u0 mngani sesiqedileke kulesi siqephu sanamhlanje ukufunda into esengizoyenza manje ngizokubhalela ngizokubhalela ama examples engifuna ukuthi upause i-video lapha ekhaya mngani upause i-video bese uzama ukuthi uphendule le mbuzo le engizobe ngibhalile lana mngani ebese emva kwalokho uzobe usiqhubekisa i-video ebese uyabona ukuthi ama answer akho ayafana yini nama answer engifinyelele kuwona mina mngani khona phela sizobona ukuthi ngempela ngempela mngani uyayizwa lento esifundayo uyay understand mngani okay mngani wami ke nanga ke ama questions akho esingikubalele wona ke mngani yabona ke mngani ukuthi question yokuqala u23 na times 5 kwenza bani elandelayo 11 times 7 kwenza bani elandelayo 7 times 8 kwenza bani bese sicina ngo 25 same times ango 20 pause ke mngani ke ivideo ebese uyazama ukuthi uphendule le mbuzo le bese uyaphinda uqhubeke emva kwabo lokho mase uqedini okay mngani wami ke nanika ke nazike impendulo mngani mngani ngibonile nami sengibala ukuthi hayibo le question yami le yokuqala le mngani enginikeze yona inzima mngani ukuthi ukwazi ukuthi ukuyenza ngoba bengakufundisi enye futhi ingxenye yalezi ibalo lezi sesizenzayo manje kodwa lena mngani kufanele kube lula ukuthi uyithole ebese nalena futhi mngani akumelanga kube lula ukuthi uyithole mngani ebese nale nayo futhi emaqinisweni angilindele mngani ukuthi ukwazi ukuthi uyithole kodwa mngani kwi-video etilandelayo sizofunda ukuthi sibala kanjani ukuze sithole le mpendulo nokuthi le mpendulo lena nayo sithola kanjani kanye nalena futhi mngani impendulo sithola kanjani. Mngani ngiyabongayo futhi ukuthi ubukele enye i-video yethu la sifunda khona izibalo. Ngiyacela futhi ukuthi uphinde futhi ujoyine ubuke enye i-video. Uphinde futhi utshele nabanye ngala ma-video amahle esifunda kuwona mngani ukuze sonke sizofunda sikwazi ukwenza izibalo. Bye-bye ke mngani, ube right, uphephe, ube safe. Ngiyabonga.